Molweni bantwana, namhlanje sifunda intsomi ngo Rumpelstiltskin. Jonga, nangu umhlekazi. Umhlekazi ubiza uTata. uTata uyoyika uthi, molo umhlekazi, umhlekazi intombi yam iyakwazi ukutshintsha i-straw ibe igolide. Ndifuna ukubona intombi. Nansi intombi. Mhlekazi uthi, yiza sisi, jonga, nansi i-straw. Hlala phansi, tshintsha i-straw ibe igolide. Ndiza kutshixa uthango. Ndiza kubuya ngomso. Intombi ihlala phansi ijonga i-straw uthi andikwazi ukutshintsha i-straw ibe igolide. Uyalila. Jonga. Nansi indoda encinci. Uthi molo sisi, yintoni? Oh, ndoyika. Mhlekazi, ufuna nditshintshe i-straw ibe igolide. Kodwa andikwazi. Ndiyakwazi. Uza kunika ntoni? Ndiza kunika ineklasi. Yo, indoda ijonga ineklasi. Kulungile. Jonga. Hlala phansi. Utshintsha yonke i-straw ibe igolide. Mhlekazi ujonga igolide uyavuya. Uthi yiza sisi. Jonga. Nansi i-straw. Hlala phansi. Tshintsha i-straw ibe igolide. Usisi uhlala phansi. Uyalila. Oh, ndenza ntoni? Ndenza ntoni? Nansi indoda. Molo sisi, yintoni namhlanje? Oh, mhlekazi ufuna nditshintshe i-straw ibe igolide. Uza kunika ntoni? Ndiza kunika umsesane. Oh, indoda ijonga umsesane. Uthi kulungile. Hlala phansi. And uyatshintsha i-straw ibe igolide. Mhlekazi. Oh, uyavuya uthi yiza sisi. Jonga. Nansi straw. Oh, i-straw eninzi. Hlala phansi. Tshintsha i-straw ibe igolide. Ndiza kutshata nawe. Usisi uhlala phansi uthi, oh, ndidiniwe. Andikwazi ukutshintsha i-straw ibe igolide. Molo sisi, yintoni namhlanje? Mhlekazi ufuna nditshintsha i-straw ibe igolide. Oh, uza kunika ntoni? Ayiko, ndinike ineklasi, ndinike umsesane, ayiko. Ndiyacinga. Okay. Ndiza kutshintsha i-straw igolide. Kodwa, xa unobaba, kufuneka unika mna ubaba. Ewe, uhlala phansi. Utshintsha yonke i-straw ibe igolide. Oh, Umhlekazi uyavuya. Izasisi masichate. Umhlekazi nosisi bayachata. Umhlekazi nosisi banobaba. Yo, usisi uhlala nobaba. Uyavuya. Kodwa jonga nansi indoda encinci. Molo, namhlanje ndifuna ubaba.
Oh hi, nceda, nceda, sukuthatha ubaba. Ndiza kunika wena imali yonke into. Kodwa sukuthatha ubaba.
Kulungile. Ndiza kunika wena nye bini tatu intsuku. Kufuneka ukashe ngubani igama lam. Usisi ulala ebedini uyacinga ngubani igama lakhe. Ngomso. Ndiza kutuma utata ukufumana onke amagama. Usisi uhlala phansi nansi indoda. Sisi, ngubani igama lam? Usisi uthi ngu Charles, ngu Ben, ngu James, ay, ngu Henry, ay, kashi, suka, ndiyahamba. Ndiza kubuya ngomso. Utata ufika ekhaya. Utinanga amagama. Yo, usisi. Uhlala phansi. Utata uthi, yho, ndihamba ngehashe, ndimamela, ngubani ucula. Ndihamba, ndibona, nansi indoda encinci, nangumlilo. Indoda iyadanisa, iyacula. Oh, ngomso, ndiyavuya, ndiza kufumana ubaba. Kukuba usisi, soze, uza kuqasha igama lam. Kuba igama lam, ngu Rumpelstiltskin. Yo, usisi, uyavuya, uthi enkosi, enkosi. Uhlala phansi, ulinda indoda. Indoda ifika uthi, ya, ngubani igama lam, sisi? Usisi uthi, ngu Shangribanda. Shangribanda, suka. Igama ngu Twinkle Toes. Twinkle Toes, suka. Igama ngu Rumpelstiltskin. Oh, indoda iqumbile. Uthi, uyazi njani. Ubetha inyawo. And uthi, jup, pansi. And so ze umama omhlekazi ubona indoda encinci kwakhona. And sithi, pela pela nsomi.